past on Iakauru. Never see my hope he don't fly down. Uwaike Iaku ore Ahe hele hula kumai kauha. Au ea owe e klama e on. Ka uwaika pahu pahu tiyo. Wanani ka vai ho mai a ka baba. O ke nā ulu I ke kāhu. Ua pēsa I a kaupu. Never see my hope I kau plaina. Ua I ke I a uowe. A he hele pula u mai kauha. Kau kapkahi a koe I kau I ka vele lau mi o he hi I loa ae kau I kanae O kini kalawa a lai kali Ua pēsa I a kau kuku Never see my hope I kau blaina Ua I ke I a ku owe A e hele kula mai kau ha. Moi ho ko ki auli ini niu ono vai e ka pele kani o ka ki nana noi kau nā unu lai ka pā. Ua pēsma I a kau tuku, never see my hope I kau blaina. Ua I ke I a ku hoe, a he hele pula ku mai kau. Oua ia, me ka lau, e ka I hunu hunu I a e nei. A ole no oue pakelea, a he hapaha pelio. Ua pēsla, I a kautu, never see my hope I kau blaina. Ua I ke, I a kuhaue, a he hele pula ku mai kauha. A he hele pula pumai.